Molweni bethuni. Mina ndingumama ndingayi. Umakhulu kaSoso. Nolunathi ndingayi. Abantwana abaphakanyiswe uTasaifa. Uba mabasuke ezitishini. Baye kuhlala ezitishini. Bathaye. Wabaqokolela lo mntana abantwana kule ndawo. Ndayithanda loo nto. Wathi umntana xa buya esikolweni makenze i-homework. Ugqiba kwakhe ukwenza i-homework abheke dancing. Laa dance iphume ngelo xesha umntana afike endlini avasalale. Uzawuvuka kusasa abe early esikolweni. Ndithandile into eyenziwa uqwathi uTasaifa kwabantwana. Uyabaqokelela uba mabasondele. Bahlukane neziyobisi ukutshaya yonke loo nto bahlale behamba naye noba bayaphi na uyabajonga nguyena uneliso ndabantwana asinaxhala sehamba nabo simthembile.
Mna ndingumama uSdumo ndilapha ekuhlaleni ndinabantwana abadensayo apha nabo ngabantwana bam bonke ndiyibulela into esiyenzelwa ngusipho sethu Rexana. Intle into ayenzayo uqokelela abantwana bethu ubasusa ekutshayeni ubakhusela kwi-drugs nakwintsango nasekuseleni. Enkosi.
Molweni Mzansi, igama lam ndinguBenjamin ifani uRexana, also known as uCypher. uCypher is stage name sam, yeah, and that's from when I would dance. Yeah. Mna into endenzayo ndenza i-community development which enceda ulutsha ubana lungatshayi i-drugs ne dangers of using i-drugs because i-drugs destroy ulutsha and they are the main thing which is destroy ulutsha apha emhlabeni. Ulutsha olulwa kuthi ndulinceda from me drugs and we met and dance because now I'm a dancer. I've been dancing since 2005. So in Indians are you can send I dance classes and about educator ne dangers of using drugs. I-drugs destroy ulutsha gqithi. Abanye bathi bayeke esikolweni ngenxa yoshaya i-drugs. Abanye babe emagwabo ngenxa yoshaya i-drugs. So ndaqonda since I'm a dancer, let me try and give it to the community because it's gonna be waste uba ndidense nidense ndibe ndingancedi bantu. So ndaqonda okay mandenze into enje. Andiphelelanga apho ku-drugs. Still ndaba educator nange-dangers of using of i-rape, of i-abuse, of i-bullying. Know how to treat abazali babo because abanye they don't respect their parents and umuntu ongarespect umzali wabo abazali babo soze ayendawo apha emhlabeni because if I'm respect uzali soze uyendawo. Imost yabantu apha emhlabeni abatshaya i-drugs I believe bana ngabantu which bebengabameli abazali babo and nethi ungamameli umzali wakho soze ubheke endawo emhlabeni uzophela ndawoninye. So ndenza into enje unceda ulutsha apha eMdantsane naseSoweto. So ndiyenza macala le development leyo which is called CYFA Dance Development. Ndinayo nakuFacebook, you can search for it. So ndinceda ulutsha elo hlobo. So wena mntu ubukileyo ndicela usincedise apho unosincedisa khona because sometimes sibethwa i-traveling xa sifuna uyokhompyutha, let's say sifuna ukukhompyutha e-Cape Town or e-Joburg or nabase-Joburg bafuna uza ngapha. So kuvele kube nzima because akho mntu ndisapotayo, ndiyenza ndedwa le project lena. So wena mntu ubukeleyo ndiyacela usiphe isandla ngaloo nto unosinceda ngayo because we found out xa sifuna ubheke endaweni funeka sibe nokutya, funeka sibe ne-transport, funeka sibe nendawo lala. So ivele laa nto ibe heavy kum emagxini ndiqonde nam sometimes ndibawelukhala but ndiqonde andizugive upha. I believe le nto ndenzayo uba ndenzayo into entle and I'm proud of it. I'm also proud of i-dancers zam because ndiyabazi uba bayadensa. Umntu onokhupha isandla you won't regret usikhupha because I know they can dance. I know that. I've been a Joburg, I've been a Cape Town, I've seen i-dancers zaphana. But what you do I believe is different more than the other dancers. I know from deep from my heart bana they are good and I'm proud of it. Enkosi.
Okay ne molweni igama lam ndingayabonga Thengwa ndihlala kwalapha kwa 9 nami ndiyajiva ndingumajiva nomkhulu ndijiva isipuntshwa ndine 5 years ndijiva noTasaifo and uTasaifo usikhuphe ezintweni ezininzi usikhuphe kwidrugs wasikhuphe etywaleni wathi masijoyine idance and idance siyayithanda kakhulu yiloo nto nje endibawela nje uyithetha mna enkosi
Molweni igama lam ndinguZenathi sifundiswe izinto esizijayivayo yikwaito ne-hip hop zininzi sifundiswe ba masingatshayi masingabi singabatshiki abazali bethu enkosi
igama lam ndinguthandile apha ke kuTasaifa sifundiswe iinto ezininzi kakhulu sifundiswe nokubana singatshayi idrugs singahlali ezikoneni needrugs azidameja ii-lungs kakhulu and ziyabulala and siyaenjoya uba lapha noTasaifa
sure ya ndingu-odwa zwedala ndihlala apha kwa-9 eMdantsane vaya no-D
sure so igama lam ndinguthembela wakwamangayi but then bizwa u-D so sikho yodrafa CYFA Dancer so izitayile esizenzayo thina mostly yakhe we try to dibanisa izitayile ezidifferent ezininzi but then specializer kwisibhujwa mna and odwani specialize kwisibanisula but nezinye nje sazama usidibanisa kwa-hip hop and kind of genre nje udibanisa kwanto ikasi flavor ne-modern contempt kaso
sure siqale uphusha apha kwi-CYFA Dancers 2016 eziba sizi-choreographers so uBen xa engekho thina siyancedisa then sichoreographe abantwana sijonge abantwana sithi make sure into yobana yonke into eyenzeka ngendlela uBen awisho into yobana mayenzeke ngayo sure